kama kumuita Raila Odinga my brother ndio itasaidia awache maandamano, awache fujo, mali ya watu isiharibike, biashara ya watu isiharibike. Mimi nitamuita my brother mara 10, hata nitaongeza my dear brother.